Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri ya Nyubi TV Burundi kaze murano makuru mukaba mubwira mu yashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira abarundi baba hanze y'igihugu barafise ico boterera cyane mu iterambere ry'igihugu abadandaji barakwiye kwijukira kwitura amazu y'ubwishingizi kugira mu gihe abayisanganya bashumbushwe ndasubiye kubaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko narimejeje kubamenyesha abarundi baba hanze y'igihugu barafise byinshi boterera mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane mu bijanye n'ubuhinga kugira igisata cy'ubutunzi kibandanye gitera imbere bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikomereka tumukurikira
abarundi baba mu mahanga leta yobumviriza bimwe bidasanzwe ikabaha ikibanza gikwiye kugira ngo nabo baterere umuganda wabo kandi mu kubikora bakabikora bataravye ibintu by'imigambwe muganda agenda ababwire ko mu bintu by'iterambere mu bintu by'ubutunzi bikwiye kuva mu byumviro byacu tugashira imbere ibintu by'ubuhinga nibyo bintu bishobora gutuma dushika kure rero ikintu basavye navuze ko arukumvirizwa ariko hari ibintu basavye muri rusangi nkubu baravuze bati mu bintu byokogwa ubwa mbere ubu uya nuko ikintu kijanye n'indero education yuko cobe ikintu gishigwe imbere y'ibindi byose muri budget tukasanga icyo kintu gifise kibanza kuko bobo bari mu mahanga barabona ingenzi ibintu bigenda iyo ni point ya mbere bagaca bafatira bati hari kibazo kandi kuko ibice bishika 60% by'abajene la jeunesse kandi bize bari mu bushomeri butagira izina ati rero aba bantu batitaweho mu buryo bugaragara byo tugora cyane ko dushikirya vision iyi vision umukuru w'iguyihaye icya kabiri bashikirije ni gisata kijanye n'uburimyi bavuze bati uburimyi bugomba kuja imbere ibyo bibiri barabishimikiye ko gose ikindi bavuze ni kintu kijanye n'intwari bereye bavuze bati ibintu by'intwari bereye bigomba kugira ikibanza kidasanzwe tuvuze intwari bereye rero ni ibintu bijanye no gukorera ku mugaragaro byo gukoresha neza amafaranga y'igihugu cyuko abantu baronka akazi abarabagakwiye ibintu by'intwari bereye yo ni ibintu byinshi cyane icakane bashikirije nikintu kibaraba kugita cyabo bavuze bati twe turafise ingorane zidasanzwe ingorane zijanye no kuronka ama passport ingorane zijanye no kuronka ibipapuro by'inzira bavuga bati ibindi bihugu byose ingene babigenza umuntu akeneye passport aja muri ambassade y'icyo gihugu cyabo akagira amaformalite yasakenewe passport akayitora muri ambassade ati byo rero twebwe turabona ko byo dufasha cyane ikindi cyabateye impungenge ni iki kintu kijanye n'ikena by'amafaranga y'agaciro
Mustaneri wa komine mukaza renovasi ndayihebura hamagarira abadandaji kwijukira kwitura amazu y'ubwishingizi assurance mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo mu gihe habaye isanganya bashobore gushumbushwa n'inkuru ya mugenzi wacu Haimo Prospere niyo nkuru
abadandariza mu mazu ari hafi yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura barajumarariwe inyuma y'umuriro wadutse muri ayo mazu ugahitana ibidandwa byose byarimwo hari kuruno wa kabiri genekezo rya 20 ruheshi abadandariza mu ibarabara iruhande yaho bamwe ntibatahura iyo uyo muriro wavuye abandi nabo bagakekeranya ko wobo wavuye mu nsinga zitwara umuriro za regidezo Umwe mu bahora badandariza muri ayo mazu yabwiye BTV ko uyo muriro watewe n'insinga za Regidezo. Renovase ndayihebura aramutswa komine mukaza arashimira igipolisi kijejwe gukinga impanuka ibiza n'isibe kuko cahashitse kare. Arongera agasaba abubaka amazu ko boza barakoresha insinga z'amatara zikwije ibisabwa.
Igipolisi kijejwe gukinga impanuka n'ibiza kare turashima cyane ko bitavye ku mwanya bashitse hakiri kare ariko bivanye n'ukuntu inzu y'ubudandarizo isanzwe yubatswe n'ukuntu hariho amamangazini menshi y'ibidandaza bitandukanye kandi nkaho si byuzuye igikorwa cyo kuzimya nicoroshe ko n'umubura ko kikibandanya rero ico twobwira bene gihugu bwame no kubahumuriza amasanganya yamaho
uyarongoye komine mukaza ahanura abadandaza cyo kimwe nabanye namazu kwegera amazu y'ubwishingizi bita assurance kugira ngo hadutse amasanganya bashobore gushumbushwa
no munsi umuntu wese afise inzu y'ubudandarizo canke inzu yiwe atangure kwiyumvira ibikorwa yokora bijanye no kwikingira cyane cyane bijanye n'izimpanuka z'umuriro mu byo bakwiye gukora bwame na mbere ho harimo ugukurikirana neza yuko insinga bakoresha mu gushyira amatara mu mazu yabo ari insinga zikwije ibisabwa n'amategeko kuko mu byo twicura bishobora kuba bitera imiriro mwene iyi harimo insinga bakoresha mu gushyira amatara mu mazu yabo hama ikigira kabiri nuko twamagara bene gihugu yuko umwe wese ahari yo kwitura ajya amazu y'ubwishingizi ajya amazu ajya mamezo d'assurance kugira ngo mu gihe habaye kibazo mwene iki bashobore gushumbushwa kuko murabona nkuko twabibajije aya mazu yose aya magazine yose ahiye ngaha yarimo ibintu by'amafaranga y'amamiliyoni amamiliyoni menshi
tubandanya n'amakuru yacu amahera zosanura isoko nkuru ya Bujumbura amwe ngo azova mu kigega cya leta ayandi ave mu bigenga bivugwa n'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta ni nkuru ya mugenzi wacu Jire Verne Nakima
isoko nkuru ya Bujumbura iramaze imyaka itari mike yigatokombera umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta Audace Niyonzima ari mu nkuru y'amakoraniro mu kigobe gusigurira abashinga amateka nego ry'itegeko rigenga amahera leta izokoresha mwaka wa 2023 ushyira 2024 imwe mu bibazo yabajijwe harimo ikibazo yabajijwe n'umushinga amateka Leopold Hakizimana aho yabajije ko amahera leta yateganyije kuzokoresha harimo yo gusanira isoko nkuru ya Bujumbura
umushikiranganji wa mbere yaraje ngaha yaheruka ngaha yari yavuze yuko uyu mwaka butarenga isoko ya Bujumbura idatanguye gusanurwa mu migambi nabonye mikoro mukuru mwihaye mu mwaka isoko ya Bujumbura nayirimo kandi yari yanavuze wenyine yuko ari priorite sinzi yuko mwaba mutekanya kuzoyisanura ku zindi moye extra budgete mugabo nabona yuko cyari ikintu kirimo priorite mu Rwanda
umushikiranganji Audace Niyonzima yishuye ko amahera azosanura iyo soko gice kimwe kizava muri leta ikindi gice kive mu bigenga ariko ko vuba ibikorwa bigiye gutangura
isoko y'Ubujumbura honorable police isoko y'Ubujumbura ntirimwe muri projet kuko nta buryo leta ifise yokoresha isoko mugabo ntiyayibagiwe isoko iteganije ko yokubakwa ku mafaranga arimo birize muri secteur privé no muri paritatique paritatique rero ni leta nubwo amafaranga azaba mobilize muri secteur bancaire rero uburyo buri ko buregeranywa uburyo ibyigwa biko birakogwa rero ibyigwa biheze uburyo nabwo tuba turabwegeranya twegeranya amafaranga ave mu secteur bancaire twas kwandikiye na secteur paritatif kugira ngo bange bose bagire subscription kuri capital y'isoko y'Ubujumbura turizera yuko uyu mwaka utazohera atakimenyetse mu buhoye ku isoko igiye kubaka
isoko nkuru ya Bujumbura ikaba imaze imyaka irenga 10 yigatokombera abarundi batari bake basigara mu ntuntu n'agahinda
umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki washyizweho kugira ngo wegeranye abaririmbyi n'abakunda umuziki ariko no mwaka ukabushitse hano mu gihugu cy'u Burundi hakiri utugorane mu baririmbyi. Inkuru ya mgenzi wacu Ange Nekrita irakoze.
Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umuziki watunganyijwe mu ntumbero yo gushyira hamwe abaririmbyi ndetse n'abakurikiranira hafi iby'umuziki, kandi wari ufise uko wategurwa mu gihugu cy'u Bufaransa ari naho watanguriye guhimbarizwa, mu gihe mu Burundi bigoye kuhimbaza ku ruhande rwo gutegura igiteramo kuko bigisaba uburyo. Bivugwa na Christian Sabye asanzwe ari umumenyeshamakuru w'imico n'akaranga ku Burundi.
Intumbero y'umuziki ni ugushyira hamwe abaririmbyi, abacuraranzi n'abakunzi b'umuziki, mugana cyane cyane nabo bita abanyamuziki baba amateur nkanje. Je ndafata gitaha kavuza gatoya, ndagira utumiro dutoya nkandika uturirimbo dukeya, mugabo sino kwita umunyamuziki no kwita umu amateur w'umuziki. Hari ababikora umwuga abonewe kwita abanyamuziki b'ukuri. Intumbero yawo rero ni uko abantu biginana ibihumbi n'ibihumbagiza nk'iryo tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 mu Faransa. Ubufaransa bwose bwabikoze, bagira gute bagenda umwe wese ahabaye. Ni ukuvuga nimbuba ngaho ugafata inshuti ababanyi mukicara ahantu hamwe kakujya ko kuri bonane mugasangira akaziki, wari uzi kuvuza piano, wari uzi kumuduri, uzi usikembe. Ibyo rero niko byabikwiye kugenda ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Ntibibuko twamye tubona ababikora ari abantu basanzwe bafise uburyo, ukabona Centre Jeune Kamenge, ukabona inyubako ndangamico ya Faransa kubera ko bashobora kuriha baba instrumentiste bavuze umuziki. Hanyuma abakunzi b'umuziki abanyamuziki akaba rero bagenda kwisunga abo basanzwe bafise ivyo vyuma. Umva rero hari hageze yuko muri kino gihe ari abo baririmbyi, ari abo ba amateur, ni ukuvuga batakora umwuga ivy'umuziki, bugiye hamwe bakarengera bashira inguvu hamwe ata amafaranga agiyemwo. Nico nashaka guhereza kukubera ko nzi neza yuko iyo ata amafaranga abonetse muri iki gihugu uwo munsi mukuru ntihimbazwa kandi atambye amafaranga byari bikwiye kubamo.
Christian Sabye arongera akavuga ko uwo munsi ushitse hari ibibazo abaririmbyi bagifise, na cane cane ikibazo co kwitegekaniriza kazoza kabo.
Bindi bihugu hari kiga cagenewe imico kama muri rusangi, nta kintu na kimwe gituma umuririmbyi canke uwo wunza jojo akaranga atumutwe ngo nuko yabuze bijya canke yabuze biriye. Ino mu gihugu cacu ntibiraba, ariko turiteze ko bizoba barabingene handi biba. Ikindi naco kirengeye ivyo, hari ahantu mu bihugu bamaze gutera indi ntambwe, hakaba ico bita ubwishingizi rw'abaririmbyi canke abanyamyuga basanzwe bakora ibitandukanye. Ico dushobora gukora muri ubu leta itaco iyo ntambwe itarashika ko nasaba yuko abaririmbyi canke abantu bajeje akaranga bogira ubwishingizi, ko twabibonye hari ahandi hantu biba nko muri Maroc n'ibindi bihugu bimwe bimwe bamaze gushyiraho ubwishingizi bw'abanyakaranga. Niyumvira ko ubwo bwishingizi bubonetse bwotuma ari umuririmbyi agwaye nakarabye ngo ce bamuvuza, uretse no kugwara no kuza kwipimisha batararemba bo bikoze. Urumva rero ikibuze nka muri iki gihugu nuko gutegekanya kazoza mu gushyiraho ubwishingizi canke kurindira yuko haba ico kigega kijejwe muri rusangi abanyakaranga canke abanyamico. Ngaha mu Burundi birabangira bizabiraza.
Icyumviro cyo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umuziki cyazanwe n'umumenyeshamakuru yakorera mu gihugu cy'u Bufaransa yitwa Joel Cohen mu 1976 kiza gushyirwa mu ngiro mu 1982.
Tumira Mateye mu kumviriza yavugwa muri Marahaba Music Expo. Inyuma yaho nshenza ndababwira n'inkuru idushikiriye mu kanya.
Isabukuru y'umuziki Marahaba Music Expo igira gatanu ryatanguye kuri no 21 Ruheshi mu gisagara cha Bujumbura. Umunsi wa mbere w'iyo sabukuru ukaba watangujwe n'iganiriro kubamenyesha makuru caremeshejwe na Shabani Ramadhan arongoye Marahaba Music Expo ari kumwe na Amandine Sanya arongoye ikigo c'abafaransa c'Bujumbura IFB bari kumwe n'abitabiriye iyo sabukuru. Shabani Ramadhan arirongoye akaba yamenyesheje ko abaririmbyi bose bamaze gushika. Abaririmbyi bose baramaze gushika n'abatari bwashike bava mu mazinga ya Mayote haheza amasaha abiri bashitse. Kuri uno muhingamo ibikorwa by'intango vya Marahaba Music Expo biratangura.
commencé nos activités anti festival.
Umuririmbyikazi Zuga yamuka mu gihugu cya Cameroon yatangajwe n'ubutwari burangwa n'integuro y'isabukuru Marahaba Music Expo akizera ko abarundi bazokunda indirimbo ziwe.
Le festival Marahaba est très très bien organisé depuis que nous sommes arrivés. Moi je suis arrivé le vendredi.
Isabukuru Marahaba itunganijwe neza cyane. Kuva dushitse ku munsi wa gatanu dufashwe neza n'isabukuru. Twarakoranye imyimenyerezo n'abaririmbyi b'abarundi. Icantangaje ningene ibintu byose biri ku murongo, hatibagiye umwe twakiriwe kandi byose biko bigenda neza kuva dushika. Icyo niteze ni uko umuziki wanje womenywa n'abarundi kandi byomimbara cyane. Icyo niteze
le peuple puisse aimer ce que je fais, ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà, c'est l'une de mes attentes principales.
Amandine Sanya arongoye ikigo cy'abafaransa IFB yizeye ko Marahaba Music Expo kazoba akajya keza ku baririmbyi b'abarundi ko kumenya ingene umuziki wabo wojabuka imbibe z'u Burundi.
On a une très forte attente notamment sur l'ouverture du marché international parce qu'on il nous semble que les artistes
burundais kushika mu makungu. Umenga umuziki w'u Burundi nturajabuka imbibe mu gihe umuhinga w'umurundi ategerezwa gutungwa n'ibikorwa vyiwe yaba umuziki ivyese canke gutamba ategerezwa kubitangaza hanze. Jewe niteze rero ko abo bahinga bari ngaha bovuga nabo mu Burundi kugira ngo bakore imigambi gutyo imiziki y'u Burundi kugwe neza hanyuma habeho isabukuru mpuzamakungu y'abarundi.
Elle est de grande qualité et qu'à partir de là ils puissent programmer dans leurs festivals internationaux les artistes burundais.
Mwamenya ko itangura ry'isabukuru ry'umuziki Marahaba Music Expo rihuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki uhimbazwa ku igenekezo rya 21 Ruheshi buri mwaka.
Tubandanya n'amakuru yacu. Ikigo kijejwe gukinga ubuziranenge BBN kirabandanya igikorwa cyayo cyo gukura amacupa yagenewe gukoresha rimwe abantu bakabandanya bayakoresha. Urongo y'ico kigo akamenyesha abo bose bica amatwi ko agiye gufatwa ingingo. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Jire Verne Nakima.
Iyo kigeze gucungera ubuziranenge BBN kirabandanya igikorwa cyo gukora ibicupa byagenewe gukora rimwe ariko bikoreshwa kenshi. Icyo gikorwa kikaba cyakozwe mu bice bitandukanye. Abanyagihugu twayaze bakavuga ko ikibazo bafise ari uko ibyo bitekerezo bishasha batarabironka kandi bizimbye, ndetse hari anavuga ko bataranabibona. Professeur Severus Ndayikengera arongoye kwa BBN avuga ko bagiye kuvugana n'abasanzwe bakora ibyo bicupa kandi ko icyo gikorwa kigiye kuzobandanya mbera bica amatwi bagiye kuzofatirwa ibihano bikomeye.
Tumaze iminsi dukura aya macupa akoreshwa rimwe mbwahi wacu asubira ku isoko akoreshwa kabiri. Tuyakurayo atandi kintu dusaba, ariko kuva no munsi dushaka gushira kwa amande. Turibaza yuko mu minsi iri imbere umuntu tuzosanga ni icupa atakirimo azoca atanga ku icupa rimwe amande y'amafaranga igihumbi. Icupa rizoba ritekewemo ibintu amande ibihumbi bibiri. Nivyananirana tuzogwiza na cumi kugira ngo turabe ko twohasha aba bantu. Ariko nk'uko nabibabwiye, uru n'urugamba tudashobora gusubira inyuma kukubera kuri twebwe tujejwe gukingira amagara ya bene gihugu. Si ukuvuga ko duhejeje, iyi ni incuro igira kane. Tuzogoma tubandanya, tuzoshika ni mu gihugu hagati. Ariko nk'uko babivuga, igiciro kiri hejuru. Natwe ngaha mu kigo BBN ibyo by'ibiciro nivyo natwe biratubabaza, natwe biradukora ko nka bene gihugu bose. Ariko twebwe ikizi imbere no gukingira amagara y'abantu.
Ibyo bikorwa ikazatanguriye ku ibarabara ry'igihugu nimero imwe Bujumbura Bugarama gushika mu kinama cya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura, aho mbere hato ibicupa by'amavuta bitari bike bikaba byabandanirije mu Kamenge kinama no kibarabara cy'igihugu nimero 5 bishika ku isoko yo kumusenyi mu ntara ya Bubanza.
Nino ngaho duciye dusozerera amakuru yacu ariko mu nkundire banze ndabasubiriremwo ingingo nkuru nkuru zari ziyagize. Aba barundi baba hanze y'igihugu barafise ico baterera kinini mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Abadandaji barakwiye kwijukira kwitura amazu y'ubwishingizi kugira mu gihe habayisanganya bashumbushwe. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru. Nshimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya. Ndabipfurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu. Murakoze.